yalamba kunzima ekhaya mshaba ufuna uphuma uzama nicingela abazali ucingela udadweni. For you to make it out, you have to make it out. And for you to make it out, ufuna kube nento esandleni and set yourself apart. Xokuswa funda funda andizandiqatha mna into endizaziyeza ndizifunda esikolweni, but that helped foundation yam so that I'm able to learn more.
Liphupha lifuna umntu obrave. Yintoni umntu obrave? Ndonesibindi ye ubhuti ayazi ube nesibindi wathumela i-email e-SABC ethetha ngesikolo asuka kuso ukusondeza entweni ephupheni lakhe. Iphupha lakhe intoyoba esikolo esi sakhe isizwe sakheke ibe sisikolo esingcono esiphucukileyo. Iliphupha lakho ayazi wenza ntoni, wathatha istep wasondeza kwelaa phupha lakhe. Andithi nani ke njengoba nilapha nje ikhona into icingayo ehle nje ikhona ilapha kuwe engqondweni ikuhleli le nto. Liphupha lakho eliya akuphelelanga pho ke, elaa phupha funeke usondeze ngalo ngokukhangela into yoba yintoni endinoyenza ngoku kule ndawo ndikuyo ezamane ndisondeza ephupheni lam.
I-motivation singayenza kodwa le nto ikuni phakathi, ikuni niyayiphila into umntu afuna uba yiyo uyaziphakamela. Esifane sikuye asimamele aphakame alandele amaphupho wakhe. So ngaloo mazwi ndithi fundani kodwa nizazi ngokomoya.